kamaze nidondore nitwa Mika Kizimana aba murikiye muri Inanga Event ni vice president wa Inanga Event rero munchamake Inanga Event numu ni cooperative y'abamenyesha makuru bakijijwe basanzwe bakorera ku ma media atandukanye bihaye ihangiro ryo kugira ngo bafashe abaririmbyi ba gospel si gufasha gusa abaririmbyi ahubwo no gufasha abakozi b'Imana batandukanye basanzwe bari ko barakora ibikorwa bitandukanye byivuga butumwa hano vuga ibikorane bitandukanye tuzofashanya no gukora ama concert atandukanye ku baririmbyi nuko Inanga Event nkuko mubibona kuri logo Inanga Event igizwe na ninanga murazi akamaro kinanga hano iwacu mu Burundi se rugo yarafata kayivuza ku mugoroba bateramye umujyango ukajyoherwa nigikoresho kama cyacu rero novuga ko Inanga Event ije kugira ngo ifashe muri zangorane zose zahora ziri muri gospel ya hano iwacu mu Burundi haba kubaririnzi ndetse n'abapastori bakoreye ibikorane n'amakonsera atandukanye kubaririnzi nuko Imana ibaheza gi
urabona yuko abaririmbyi bahura bakoma induru bavuga bati indirimbo z'Imana ntizigira ikibanza ntiziriko ziravuzwa nkuko bikwiye ntiziriko zigirwa promotion nkuko bikwiye canke nkuko bihagije rero ingufu tuzanye n'izuko tugiye gukorera hamwe turi benshi hajya igikorwa gikozwe n'umuntu umwe n'igikorwa gikozwe na benshi sico kimwe raba ama media atandukanye ba radio canke ama televiziyo arenga 200 twagiye hamwe yaba ayo yari hagati mu gihugu n'ayari mu gisagara ca Bujumbura kwese tukaba tuzoshira ingufu hamwe kugira ngo dushobore gushikana kure abo baririmbyi kandi dushobore kubashikana ku ndoto zabo akazumva ashaka gukorana Inanga Event azoza yandikisha amaze kwiyandikisha turabe yuko bibereye ko hari umugwi ubijejwe urabe yuko izo ndirimbo ziwe zikwiye kuja muri promosi ko muririmbyi kungene yigenza bibereye mugabe ca mbere na mbere abari umuririmbyi w'umukristo yemera Imana kandi ari indirimbo z'Imana ikigira kabiri rero tuzosha dutangurana nawe ibikorwa mugabe bikorwa bikazotangurana na contrat yanditse neza iyo contrat niyo izo tugenga mu kiringo cyose tuzomugira promotion ca bibaza rero indirimbo izovugirizwa rimwe ikavugirizwa kuri ama media yose urumva yuko muri irimbyi azoca duga hazoba hariho ama formation na atelier atandukanye menshi cyane yihugurwa mu bijyanye n'uburirimbyi hazoba harimo ibijanye no gukosora amajwi hazoba harimo nibyo kwigisha kubijanye no kwandika indirimbo hazoba harimo nibijanye no kuririmba live na apparence y'umuririmbyi mbega umuririmbyi akwiye kuboneka gute mbega sur scène umuririmbyi bameze gute ikindi kintu naco abaririmbyi bazigishwa gukoresha ama réseaux sociaux bazigishwa no kungene bakwiye kuvuga ku ma media mbega umuririmbyi uvuga gute kwidandaza gute ibyo byose nibyo abaririmbyi bazoheza bagakora kandi ikindi kintu naco tuzonuwa ibibanze ku mamedia atandukanye cyanke dukota ibibanze cyanke dufata ibibanze ku maradio atandukanye kugira ngo tuvugire mu bya Inanga Event gusa yaba ari abo baririmbyi tubatumire muri icyo kiganiro cyacu ndetse tunabatumire no mu bindi biganiro bitandukanye tunabafashe gusuhuka tunabafashe kurondera amakolabo hanze tubafashe ibintu byinshi cyane urumva ingufu tuje tuzanye nuko turi ku mamedia atandukanye kandi twese tukaba duhuje inama n'ingingo ibyo rero bizoheza bishikane kure umuririmbyi tuzunguka kujya gufasha buriya iyo umuntu ari karafasha urumva satisfaction urumva uhimba urumva uryohewe iyo ni inyungu ya mbere inyungu ya kabiri nuko tuzo turiko turateza imbere igikorwa cy'Imana kuko natwe dusana turi abakozi b'Imana kandi turakijijwe ikigira gatatu nuko abo bazo bashaka kumenyekanisha ibiteramo ama concert n'ibindi antuka kubera ko nabo bazo babinjiza antuka ntivyogenda gucyo barashaka gutera akantu gatoyi just gatoyi gusa kugira ngo ibikorwa hashobe kuba la bonne fonctionnement y'ibikorwa bya Inanga Events bisigura rero yuko hazoba hari duka duke duke kandi natwe tuzobanga tugitukotizeje ngo twatanguye tudukora kuva kare kuko ibi byose nimba mubibona byavuye mu nguvu zacu harimo ama sponsor mugabo n'inguvu zacu nazo nyene zirimo inyungu yacu rero niyo kandi tuzoryoherwa cyane twumvise uburundi buserukiwe mu mahanga ari igikorwa twe twakoze ubusanzwe twebwe imigambi dufite ni nyinshi cyane kandi twifuza kugera kuri cyane turifuza kugura studio ya audio na video izofasha abaririmbyi kuko hariho benshi usanga bafite impano mugabo adashobora kuronka ubwo buryo bwo kuja muri studio kugira ngo ushobore gukora iyo ndirimba kuri audio na video urumva iyo studio izo bije gufasha nawe nyene mugabo mu mugambi wa kure turafite umugambi wo kuzogira radio na television ziwacu ibyo byose rero ni mu migambi iri imbere kandi myiza cyane aho twibona rero kandi naho tubona gospel music mu myaka 5 turabona yuko umuririmbyi azowageze ku ntambwe yo kugira collab n'abaririmbyi bo muri Amerika kandi ivyo birashoboka nkuko tuvyifuza nkuko tiko turabikora Imana ni yadufashe katuje imbere tukabana yutera intambwe tuzohagira ko niyo twifuza kugera turashobora guhera hafi muri East Africa tukaja muri Afrika yose ndetse tukagira no mu mahanga ya kure mu yandi makontina bisigura ngo rero umuririmbyi ari wese ari karanyumviriza ari karambona ariko arakurikirana kintu kiganiro nimba yipfuza ubufasha nashike ubunyene kuri Inanga Events kugira ngo ashobore kwiyandikisha atangure gukorana na Inanga Events kuko Inanga Events yaje gufasha abaririmbyi ni kenshi umuririmbyi ashikira umumenyesha makuru umwe atinda kene ko indirimbo yanje imenyekana ndakene ko indirimbo yanje igera kure cha wibaza rero cette fois-ci ama media renga 200 agiye hamwe bose bagaca bahaguruka bakugeza kure wewe uri umwe bisaba ingufu nke kuri wewe uri kurarondera ubufasha ariko bikakugeza kure kuko icyo gikorwa cyawe gishya giterwa na benshi kandi si kuzivuza gusa eka no guposta amafoto yawe ku mbuga ngurukana bimenye zacu ikindi kintu naco kugushikana kuri kuguha ibiganiro iki ni ibintu byinshi cyane noneho tuzokorera abaririmbyi
kaje kumunganira kandi ku ma projet d'office ya hagufi turafise kuzodandaza indirimbo zabo baririmbyi online aho tutaba twifashijwemo na ba partenaire bacu dusanzwe turiko turadiringa nabo ariyo ufanisi bazodufasha kugira ngo bashireho platform yabo baririmbyi kugira ngo indirimbo zabo zibe ku rwego mpuzamakungu rero vuba tuzobahamagara kandi nk'abamenyesha makuru kugira ngo tubabwire ukuntu bizogenda ukuntu bazokumviriza izo ndirimbo hama umuririmbyi agafuko kiwe kabomboke
gukorana na Inanga Events ndashobora kuguha ka numero ushobora kwakura ko kugira ngo ushobore kuronka ubufasha 62 13 72 zisubiramwo ni 62 13 72 15 canke 62 13 72 15 canke ukakura kuri 79 amajana 8 na 74 amajana 8 na 59 iyo ni numero ya WhatsApp
hari ho abatari bake yabadufashije kugira ngo kino gikorwa kigende neza Kindos badufashije kandi amazi kandi badufashije ndetse ngo niyi power project badufashije ntibagiye na Africa nabiciye muri entreprise yitwa Ufanisi ICT cyangwa Ufanisi Africa abo rero badufashije kugira ngo kino gikorwa kigende neza ikindi naco nuko twohimiriza nayandi ma kampuni atandukanye kuza gushigikira kino gikorwa apa yuko batubona twebwe ngaha nka Inanga Event turabakoze b'Imana kino gikorwa c'Imana turiko turakora rero bizoba umugisha cyane kampuni kanaka ije kugira ngo ushigikire kino gikorwa ku baririmbyi baba baduhezagiye mu mashengero atandukanye basanzwe barimwo baririmbyi twaba twavuga iji ndirimbo zabo haba mu midugane handi zikaduhezagira nta mpamvu rero nimwe yo kutagira yo kutareka kuza kugira ngo bafashe kino gikorwa c'Imana twatanguje rero barahawe ikaze muri Inanga Events.